okore jowetewa mano Ken Muga kaachiel kod governor Moge portfolio erokamano ahinya nya Rawila ma bende oriwre kodwa kinyi ma kawuono mar gomba ka kodwa kalu kod weche mantiere governor kapok amiyo nya Rawila thuolo achiel kuom siro mane katiba marwa en gimino ni public participation nye wanene ahinya wach mar golo rigijini to ne chalo kagima jo Kenya noyudo thuolo bende mar wacho gima nie chunygi ne gitiyo gi thuolo no mar wacho ni wan kod gik moko mochuno e ngimawa mano onego bi ni watuomo to kusebedo kumiwa thuolo kaka jo od bura National Assembly nong'uko chenro te mag bunge ka ofisa mag parliament ne nie ground mondo mi gita chenro mar public participation ni
Victor nitiere weche ariyo manyo wuok e wach public participation
yes
to gik manyo wuoka mokwongo mm-hmm. en ni pap nyo othiedhi mm-hmm. josiasa duto nyo othiedho Rigathi Gachagua nyo othiedho pap e joge manyo obire public participation ne piny owacho
mar William governor bunge iluongo ni House of Records edhwa neno ka
Iwinjo Victor
evidence
financials gin jomage
Victor iwacho ni kineno kuwuotho kopuk to tieni en opuk kineno kuwuotho ka tudo mineno odhi ni to mano en atudo to kiwinjo kuwuotho ka gweno ka nyi ng'iyo clip cha kuom ranyisi gima nyo timore Bomas ka gi jok mane ineno kacha be nineno ka joka moko gin jok manyalo kata mana idho fair mochop Bomas
niwinjo wach moro ni ere yawuoti ka mondo gojogo
gin jok mane otero kacha koro okadwa dhi matude mano sirikal bende ne othiedho pap koro sirikal ne othiedho pap kokalo kuom wajumbe mae mamiyo jopiny nyo penjo jopiny nyo penjo wajumbe ni to ka mar golo Gachagua ni to uretie ahinya to ka mamarwa mwawuoye weche mag thieth pacho ka e mwawuoye weche mag sikunde weche mag adani weche mag mbalariany mabagni nitiere to okubie koro iyudo ka gicha nyo olokore maparo ni kata William kama ne nitiere nyo odhi yudo kakare tango olokore nikech jopiny no olokore wacho gik mamoko machandogi mopogore ma jopiny no wachore ni aa wayie ni Gachagua samoro ok ber kata orach kaka orachie no lakini kama ni uromie mano koro maru nikech Victor ng'eyo gima timore kae ni keny mar William Ruto gi mar Gachagua ni en keny ma kane ng'iyo kapod ok wabiro wach public participation ting'eyo ni jogi e kitanda manyocha gintiere cha ywaruok ncha nochako wuok e otanda cha ma bang' larong'et to koro giyudo ka koro ginindo ka wigi ugwenyore Rigathi Gachagua nindo ka tiende ng'iyo mwalo tieko otanda to William Ruto ncha nochako nindo ka wiye ng'iyo wi otanda koro ng'ato nyono dho wadgi koro bang' mano giwuok koro ging'iyo kendo gichak ging'iyo koro ng'ato nindo kolokore ng'iyo ng'ato ng'iyo korot ng'ato ng'iyo dhot ka giae mano ng'ato achiel ochako wuok koro nindo e otanda ng'ato nindo e dier ot sani koro gika ma koro gipogo ka chiendni koro ji penjogi ni sama ncha nunindo wang' achiel mane une otanda cha to nokuwachnwa koro sani mupogo ka chiena gi gik momiyo upogo ka chiena ni ema koro ukelo wae gima nyo wuok Victor maler en ni jopiny nitiere gi weche mapek mochunogi moloyo wach Rigathi Gachagua
is not a priority to many Kenyans.
Macha en gima wajumbe ka bende ni neno ka nyo gik kama kata moko nyo ok dhi kacha
nikech ang'e ni penjo ma jopiny ibiro penjo maliw ahinya king'iyo public participation forums mosebed ka itimo onge mosetim in 290 constituencies in quotes
yes
nikech ma public notice okete gazette modier nyaka centers magidhiye
yes.
Of course mamoko gitimo kata mana finance bill 2024 manogore piny cha tiyudo kanyo ni target margi en sectoral players ka gin jo business community ka gin jo PWDs itimo gik moko ehunje ehunje to mana neno kagima en gir galamoro
gima nyo miyo ma timore kama en tiende niya nitiere possibility ma pod ok adwa biro e chuny wach kama adwa goeno ni Gachagua idhi thich oko to odhi dhi e doho koro achiel kuom ground mobiro mako ni jopiny ne ok osum pachgi koro oringo oloso evidence mare chon piny owacho be ne temo dino rodno nikech ing'iyo kata impeachment mag governors te kata king'iyo mar Wambora mane ochako governor mane okwongo bedo impeached to nitiere kaka doho wacho ni jopiny ne ok osum pachgi Koro nyo gitemo mondo mi gidin fuok.
Gitigi yore te.
Gitigi yore te. Uh-huh. To kama gitemo mondo mi gitigi. Kech kane ngiyo women rep ma Murang'a.
Yes.
Nje no ringo diedo. Mwacho ni public, thulu mchiu mar public participation ni. Uh-huh. Ok di romo. Uh-huh. Eka nyi neno, kagi neno mbele to do wacho ni mondo chakti mangoa. Med ndalo. Uh-huh. Eka nye parliament ochako medo ndalo achiel. Uh-huh. To public participation gigi kakitimo gi. Ok timgi ni pinyo wacho kaopach jopiny. Mm. Magi timogi kaka nyo wacho juma kani timogi mago kochieng. Itimogi bora no timgi. Iwinja. Itimogi etima mondo mikal kodgi. To ni neno gik mose timore achil kumgi nen finance bill. Mm. Mar 2022-2023.
Yes.
Wabide 2023-2024. Uh-huh. Pach japinyo kodeo. Uh-huh. Mayo jogi biro ka gigik ma ka already giseketo pachgi. Nye ngiyo katumuruk manyo tumure kacha victim. Inya Central, to Rift Valley, pinyo yuak ni jok moko biro gota gikalatese.
Mose
kio chuth. Koro jogi ngato bet mane igari e pick up kamoro tenu eno kio kio gigo. Mau gik manyo, mkwanya substantiate gi, to magu gik manyo wachore. Koro kuwa biri chunyo wach, ni kecho kwa dua katiba lerye, gimomi yonya katim public participation. To ntire gimanyo uok ni jo pinyo loko public participation ka, kaka vote of no confidence
to the government.
To the government. To,
nyaka MPs.
Nyaka MPs. Mm-hmm. Mantire kuonde ma MPs koro nyewe mokdi. Tingeni mm-hmm. manaka kiwinjo wacho ni rigadi gashagwa nyo othiedho pap. Mm-hmm. To serikali bende nyo othiedho pap koka lukumu wajumbe. Mm-hmm. Kech mujumbe manyalo uwok madhi kaudi uchiengte. Nili loso wachi rigadi gashagwa. Nekech Victor King nyo kata mana estate kuonde manyo jiae. Mm-hmm. To kanyi uwoto to niro mogi jomu wae public participation.
Nikech machano
ngama nyucha nokogi
none go bende giri bedo mara jo piny
yes
gi staffers magbunge kende
magbunge kende
tipenye ni to jaur bura ne tile sessions gi nikech ango
to nikech gini en giri siasa Victor ingeyo ni nyaka nyo siasa gore nikech ma en process mara siasa koro okinyal laumu kwetha riyo gi en giri siasa okinyal laumu kwetha riyo gi nikech ingeni siasa jogi tena e pimo pi makmana ni maduong mawuoke public participation ne en ni jo piny ok mor. Jopiny ok mor, kendo jopiny no kao thulo no, kiwinjo giwacho ni kareka, dereva, giwacho ni kama kanga, jajuok to dereva beje kuo. Mm-hmm. Kuro giko na mwa,
kufa makanga. Magi chagi mele nyaka mekanek.
Yes, magi chagi mele nyaka mekanek. Magi mele nyaka jopiny nikari. Jomoko beno mele jopiny nikari, jopiny bende, weo, jio toye gari note. Mm. To ningi yo, gimachielo manyo otimore, niregabi gashagwa, ok yot kaka ne jomoko paro. Mm-hmm. Ket ni yudo ka kupogre ni no thiedho pap, to no go siasa mapek. Ma kama nyo jatend piny nitiere, ochako yua break moro matin, ka ne gichak giringo ni gicha ne giyudo ka okudhi kaka ne giparo, kaka kizungu wacho na walk in the park. Mm-hmm. Ne okena na karuwutho kama ineniele, kaka giparo no. Nikech, ingiyo ni gini no dio solidify Mount Kenya. Mm. Wabiro ngiyo impact mare. Mm-hmm. Ma kumdalario go, hiduka gini no weyo rigadi gashagwa, kae niye gimbi moro ma jinja okpar ni kare, mm-hmm. en godo. No dio po jogi.
Ongama lich ma iwe kume kundete?
Kundete, tingiyo ka Mount Kenya ni kendo koro kodi okalo kum gini. Mm. Chakre la ekipia na winjo kaka jo la ekipia uwe. Mm-hmm. Achaka diya winjo kaka jo meru uwe. Awinjo kare murima ni mano wacho ni kikmulni. Oyua e. En murimbe koro. En murimbe. To gima miyo gini bedo koro lokore murimbe. Ok nine kecho berne jogi. Ok ne kecho berne jogi. To en ne kech pek mar gima ma jo Kenya kale. En ne kech yom yom gisingo ma sirikal mane giri ure gi William Ruto ni. Mm-hmm. Ok ochopo ne jo piny. Mm-hmm. Koro miyo jo piny no kao tulo ni. Mondo migin gisok godo. Mm-hmm. Gisok godo wang rigata. Kitne ngiyo nyaka kunde machalo kericho gini. Mabe samoro ni paro ni jopin nyalo support. Ticho mare 100%. Mm-hmm. To kericho chabe nine no kama ngatu uwo. Jio kikore. Ngatu wacho ni one pop ma kericho ni. Ma kericho Green Stadium. Ntiri kaka none go beni lose. Oko lose ochopo kare. Singo makama no chiwa. Kidi nyaka Eldoret. Koro ni ntiri mixed reaction. Makmana ni aparo ni no dio obago. Odhi obago sirikal. Mm-hmm. Kech no telo, utugu cha. Mm-hmm. Molo yo kaka sirikal noi. Kech sirikal noi kore managi wa jumbe.
Backfire.
O backfire. Mani gima nyalo wacho kaluo regi wacha public participation. Tuntiri gima jak pinyu gombo mondo miyongi. Mm-hmm. Niko pogo regi wacha mar public participation. Mm-hmm. One kanye. Mm-hmm. Process mari impeaching regadi gashagwa nini kanye. Victor, mai kaka nene. kamugikeni gini okethore rigadi gashagwa dhi dala kendo dhi maonge kamobare makomo nobaro kata matin to William Ruto chak duogi mane yo nyako chopi gimamiyo odhi en ma Victor William loyo tek William oklo
ligne no en kwano
William oklo to kamagicho segike cha kamagicho segike mondo migiriure magichak gidog wang' achiel kitanda magiye kachiena mani neno gisepogo cha nikech ing'e ni ma sirikal ing'iyo ni moko kuom jok mopangi kama dhi testify gin jo sirikal kupo nono nyinge jogi osewuok ma nyinge jogi osewuok kaka achiel kuom jadito mane nitiere Kemsa kocha mawacho ni Rigathi Gachagua notemo mino bade mondo mimiye gigi Sakaja en governor ma Nairobi to gima moko mobedo lined up jogi kare Gachagua odoki ofis iparo no dhi tiyo kodgi nade kapod en deputy president dhibetie marach koro chuno ni kamosegike ni William Ruto nyaka ng'ad tiende to kamong'ade ni National Assembly kapok awe ne nyarawila National Assembly dhi kalo gini kagisekalo gini gini dhi dhi e senate to sirikal ok lo nikech kata king'iyo koro omenda midwa min godo bat nikech wang'eyo ni kae to koro odhi bedo tuk pesa kaka njawawacha to sirikal ma koro dhi tugo gini kocha nikech gini en siasa William Ruto koweyo Rigathi Gachagua odhi kamodhie nikech ing'eno senwang'o dividends gi bonga points mag tugo manyo otugore weekend ni ma William koko ng'ado tiende sani to odhi chando William to nikech mae bende chakre Friday cha kaka politics ma 2027 no chakore koro thuolo ma kama yuaruogni dhi betie nikech ang'eyo ni kiny nitiere liet ma dhi bedo ma ahinya ahinya Nairobi liet dhi bedo mang'eny sama debate ni dhi mbele kech en be koro neno ka no oyiro thoche odhi temo timo ang'o siayo joka to Rigathi Gachagua temo matek mondo mi ong'e ni odni ka koro gik ni nyako dare odni to dwano wang' ot gigi mantiere yot te
ero kamano
magata ka koro dar
to dar ko se weka chien
dar ko we ko wango
school gi certificate
wango school nyaka certificate gigi mora mora
gigi mora mora ero makema na kaje friend makema nyara wila wani kidi mateka